Bonsoir. Winner, Mr. Champagne.
Amashime shikuri, Mr. Champagne. Amashime shikuri, Mr. Champagne. Best performance 2021.
Amakuru. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Mwenyaji bi iko na njala. Juu kikwa na njala au utaweza kujibi. Mimi mwenye na shiba kila kitu wanaki kwa tu bien. Mwenye kwa na franga kwa kina rumba. Bonsoir à tous. Champagne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mukirundi. Tabashimiye mwese. Kuri soare ya leo. Nashukuru Mungu nashindwa ongea, nashindwa sema. Champagne kwa podium na kwa problem eh. Ale nani atakatala? Ale nani atakatala? Ale nani atakatala? Nashukuru, nashukuru sana. On est ensemble, c'est Mr. Champagne, la force qui force et toutes les forces qui ne sont pas forcées. Merci. Mais daomba engine ane batie catégorie ya msanii mwe alivoyager sana. Nani anataka nimbebe Dubai? OK, on est ensemble.
Amashime shukuri Mr. Champagne. Best performance 2021. Do same batuzanire.
Bema ma Joyce. Kumenga wataye umutwe na maji.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na taye umutwe. Mu mezi uku kwezi nafise urubanza kwa Dote na Mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana kibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndeke.
Yo, namakuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusa zero mwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa icyo twakwitwa live kuri YouTube na Facebook. Ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange. Neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse. Ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda.
Me
Isaac TV ho
mimba bazizawe
mama vuta yawe
ngukorere nanje
icho wamamagari
ngukorere nanje
icho
nitwa Olivier Niyongabire ndumuri jwa gospel music nashaka kubasaba
abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikire munshigikiye muzaba munshigikiye kwa cimana ndabakunda cyane. God bless
you.